Ungapakati kwami, Jesu loyi onyamozwa uyaphila ungaphakathi kwami Mungu wami Jesu loyi
mama wami
Mungu wako Mungu wako Jesu loyi
Jesus.